He mea pōhiri tētahi o ngā kaitōranga pū hou o Aotearoa tuatahi ki te whare pāre mata i tarānei. Ko ia tētahi o te tokomaha o ngā kaitōranga pū hou, i arahina i roto i ngā whakaritenga o tō rātou wāhi mahi hou i tarānei. Arā kia māra mai rātou, he ha ngā mahi ka tāia, he ha ngā mahi ka re tāia. Kia te huri ake tātou kia Irena Smith.
Ko ngā ihu hūpe o te whare pāre mata, e whakakotahi nei i roto i te waiata. He ao hau tēnei mō Jenny Marcroft o Ngāpuhi, he kai pāho o mua.
Predominantly as a newsreader, but also hosting breakfast shows. I did some time in iwi radio when MyFM first started. I was able to join the breakfast show with Robert Rākete, who's also my whanaunga, and Kingi Biddle as well, and we were the original Mai tribe.
Kua uru atu ia ki te whare pāre mata i runga i te rārangi a Aotearoa tuatahi. Pērā ki tōna kai arahi, he uri ia, no te nōta.
My dad's from Utakura, he was born there. And so I grew up in Te Aroa, in Rotorua. So the family, the Marcroft family is from Nongotaha basically. And I've connected back into Ngāpuhi in the last few years.
He kai pāho reo irirangi ia mō ngā tau maha, he kai oko hoki i tētahi wā, ko tana hiahia kia ūtonu aua kaupapa e rua ki te reo Māori.
New Zealand First, we believe that te reo Māori should be supported. We've certainly got that as part of our education policy, right from kohanga reo, right through all the levels through school, and that is certainly something we need to look at to ensure that our language is supported and so it can flourish.
He oi nā runga i tōna tauhau kai te whai kē ngā tohutohu, a tāna kai arahi.
But really important and responsible time for New Zealand First, and I take my lead from my leader.
Ko ia, o tira ko te motu whānui a noho ki tēra e tatari ana. Irena Smith, te karere.